E heke ana te toihau o Fletcher Building I tana tūranga. Hei tā Ralph Norris, he uri hoki nō rahiri. I heke ia I tana tūranga I runga I ngā whakapai, kei te takiwā o te whiturau miriona tāra kua ngaro I a rātou. Hei tāna anō I te korenga o ngā pukenga tika I te kamupene, uputai, tana whakatau.
Advice to the next chairperson of the company will be very much to make sure that the information that is coming to the board is accurate.
E ai ki te kamupene, ka whakatāre wahia ngā tono hanganga, engari ka aro rātou ki ngā mahi kei mua I te aroaro.